Adɔfonom yɛkyia obi biara wotie nsabre yi yɛbisa sɛ ɔdoma nkoma TV ahwɛfoɔ atiefoɔ nyina mo ho te sɛi ɛme sɛ nansan yɛnti a yɛntaa ma life ɛna deade no yɛ yɛsɛte yɛ machines bi na deade setup so ɛpɛ sɛ yɛstart life programs ne adeade nti momfa nkyɛ yɛn ɛne sɛ ɛnɛ da yi nsɛm bebree na aba social media no so ayɛ hyehyehye ayɛ punu ayɛ pinso na ne nyina ne sɛ nansan a yɛde ka yɛ program bi fa ɛyɛ kɔmfo agrada ne yɛ papa ɔpamboɔ ebeneza da kɔ yiado na yɛnhwɛ nsɛm bi abɛbobom kyɛwopa bi apiem anaa yɛte sɛ yɛnhwɛ adɔfonom ɛnkyɛ yɛ nansɛm hɔ ara ɛna ɛyɛ sɔfoɔ yɛ papa Reverend Baduko bi anaa Prophet Baduko bi ɛkɔka yɛ sɛ woware asantefoɔ mmaa ne waware ɔmabusua mmaa me ɔsɛdeɛ sɛ mobɛka yɛ a wonim ɛmɛ nam ho mahwɛ neɛ Ghana ma ahemmaafoɔ ɛsɔre tia papa yi ɛnkyɛ yɛ bia monhwɛ nsɛm a ɛba wɔ pamboɔ ne kɔmfo agrada ntam na monhwɛ atɛmdidi asɛbe kafra kyɛmpa aduasa ho papa yi di yɛade sɛbe atwam ne twam nyinaa dii natɛm Ghana ma wɔ he ɛyɛ papa no akwaraa wɔ ne no atena pɛn a yɛfrɛ no andy ɛso aba bɔnten fɔ yɛka no sɛ a big expose big time wɔasposi no big time momma yɛnko ne nkɔtie ne yɛba a afei yɛmmra mɛyi secret bi ma wo ɛne ne yɛasi nsɛm no nyina akyi yɛnkɔ mmara
sɛbi ma mesusum no a sɛ ɔba bi ase ɛwɔ apoto bibire na menim sɛ ɔba bi so ase bɔɔ te sɛ krama deɛ no menim sɛ ɔpamboɔ no ɔsɔre ama pɔko hia no ne fie nkrama no
ɔsɔre
nanɔkɔbɔ ne krama ne ɔhia ne ɔkɔ hia ne yere no rahɛ mu stretch mas no ne ɔkɔ hia no sɛ ɔka ho
ana na yere no wadidi da na wohu sɛ sɛrɛba
4 years ago
ok
na mewɔ fie hɔ
na wohu ɔpamboɔ
na mewɔ pamboɔ fie hɔ
ok
4 years ago obia na obɛtumi aka sɛ wonim ɔpamboɔ fie hɔ 4 years ago na wopɛ prayer camp a yɛfra deɛ bi back pass yɛ adwuma paa yɛ ɔpamboɔ kurom
back pass ana ne deɛ
wɛmekyerɛ mu
kyerɛ mu mu
sɛsɔfo panyi na kɔdi obi awie na wɔtwam sɛ ɔba na ma nakora wɔdi n'akyi ɛne ɛfrɛ no back pass no
sɛsɔfo panyi na di ɔba
awie no wɔde ɔba no so ama nakora ɔdi n'akyi back pass na adeɛ bi sire nnipa ne nya nkɔɔ so sɛ wowura fie a ɔne adu sɔfo ɔfie hɔ nyinaa firi hɔ aka kyifo nko a sɔfo asare afiri hɔ ɔtoa bibiduro ɔtoa bibiduro na dɔkta adwuma bi yɛ kyɛ nyamedwuma ɛkyɛ sɛ bɛkɔkɔtɔ bibi
bible se deɛ ɔfa
nyamedwuma pa
yɛs
tibiantina nka berɛnkyɛ ne bi wɔ akyi a wo so wɔpigya wowɔ sika na wobɛgya wɔ hɔ sɛ ɔkɔtɔ na bibiduro
yɛsɛ bibiduro deɛ ɔwɔ sa kɔ ba to
bible wɔgya nyamedwuma
no
sɔfo thomas na ɔwɔ ɛne ɔtomfoɔ so mpaboa
jesus christ
bɛɛ 4 months ne ɔgya nyamedwuma no ɔso tomfoɔ sombɔ ne berɛ sɛ sɛ ɔdu ɔpamboɔ kyɛ ɔne fumtwa bra no ɔne aburokyire kɛsɛ wɔ south africa ɛyɛ a ɛsɛ ɔma ne nua no gya ɔpamboɔ kyi deɛ ɔne fa mpaboa ma no na ɔtɔn akɔse nyima wokɔ a sɛ wɔne yɛ ansi ɔpamboɔ no babɛka sɛ wɔne frɛ no asa na ɔbɛgye mike yɛyinuwa mato gu abɔnten ma no kɔda hotel hotel no sɛkɔ ɔpamboɔ san frɛ kɔ hotel hɔ sɛ yɛ sɛ nyɛ aberanteɛ no nɔma nto wɔ abɔnten ɛma sɛ yinuwa mato gu abɔnten
sɛ wayɛ dɛn
wayɛ dɛ dɔctor wobɛwiemawiemawiema kɔbu sa
wobɛde twa baako
yɛ sɛ o wama ne back pass na ɛfie hɔ no mekɔsi ababaa bi nansɛn ɛna meka kyerɛ n sɛ mepɛ wo mɛwale m dɔcta menyɛ yere nti mehyia ɔbaa bi a
kabi wo yere kora before na yɛdɛ na wo ne ɔyere nsa no sɛyɛ ka no kyerɛ yɛn
dɔcta ɛno na meka na yɛ mesu
ɛnsu kɔ ɔbaboa yene
yereɔbaboa
yene yere
nkɔkoɔ bi a mededɛ womakyi a mfuo mu sɛ ɔmɔ yere a yɛma me medeɛ afiri me nsa no a wɔsɛ di me diɛ no
asaɛyere
ɔsɛ twanto atome so sɛ bɛma no adina akyi no ɔmoa wɔ lomwi ntigya no
jesus ɔpɛ ɔba no agye no afiri nsɛm nti
wɔde na wie so wɔwɔpɛno agye wɔde na wie atwantoɔ ɛma ɔba no sika ma ɔba no kɔ no kurom ɛno na me chiefu na ɔno gyina team so ɔwɔ so so ɔpamboɔ so ɔ akora ɛno ntufu sɛ dabi papa dr misa akora to panyini fo
sɛ ɔno na nene na ɔno yɛ
ɔpamboɔ bɛdi obi a chief ra ma akɔgye number ɔdo ɔba ɔpamboɔ se sɛmeboɔ a ne organist bi wɔ wunyɛ fɛ ne safo wɛde fa ne currency yi yɛhu yɛ sɛ safo akɔgyina new mercury anim hɔ na wɔbɔ braboi a safo no adɛn saa ne yere ne girlfriend ɔne ne kɔ asɔre ɔpamboɔ de no akɔhyɛ ne office nkɔdi no ɛna safo bɔ bena ɛna yɛne a wɔnim yɛ wɔfrɛ andi monoka bi mame nakyaman ɛde mega akɔhyɛ office obi no nti papa no tii dɛdɛ no ɛna ɔgya adɔe no na mewo sɔfo a wɔde nano bɔ ɔba ase ɛde sɛ wɔde nano bɔ ɔba tom te sɛ deɛ wɔde abɔmu ɔpamboɔ
ɛna ase de kae
wɔde nano bɔm tafuru mu ada a bɛba bɛgyina tim so ana ɔba nu so ɔba bɛka sɛ ɛma bi to nyɛ ɛma bi mɔmu na kyɛ sɛ adane wɔkɔde dua nkɔ yi ama
wɔde baabi a yɛpata a
wɔkɔfa akora bi sɛ ne yere no wahyɛ nsuo si fie ne yere no mu na yɛsɛ sɛ no bo fuo awura soɛ mebɛabum ko a wonkɔm
wɔgya ɔno yere hɔ bɛde mene ma ne
mɛwɔgya ne yere tosee no hɔ na ɔde new milk wɔ no na nka dɔkta sɛ woyɛ adwuma woyɛ ceo wowɔ office ɛdeɛ nti na bɛma office no bɛ adwe ne bɛba wo tirim wowɔ sika wowɔ fie bɛn nan mu nanso office wɔ no bɛsa de mpa kɔsi wo office wɔ
counseling room sɛ de
counseling room office wɔ no wɔsa de mpa si wo office wɔ
sɛ ɔne ɛsɛ ɔde ayayi
kɔɔtu kɔ abrɛma nyinaa ɔde wɔ mu so ɔse ne boa ɔne ɔbelebu nkɛs mekɔ ne ne kɛs deɛ because nka ne ne kɛs yɛ adwuma a nka ɔsɔfoɔ mu a wantɔ senapo ama me sɛ mefa nkɔbɔ dua nti na meka sɛ megya sɔfo deɛ meka ta mepia mekɔhyena medi ka kɔsɛ mehwɛ ɔpamboɔ so di sɔfoɔ nyɛ yi sɔfoɔ atumi tɔ senap tɔkɔhyia ma me sɛ menkɔ frɛ nsuo nkɔbɔ dua metitiifu ka ma o mete ne ka front na senapo dame na so
wow
na yɛ kyiri yɛ sɔfo bi na yɛ kyiri kɔɔhwɛ na kɔbɔ no dua
because ɔno nso akɔdi ɔbaa no bi
ɔpamboɔ akɔdi ne dɛ ama ɔno saa bɔɔ no ne ɔpamboɔ ako ɛne ɔpamboɔ
apaɛ ɔpamboɔ gu ne
hɔnakora
se
ɔno deɛ nakora deɛ sɛ wɔyere ɔmpra no to so ɔbɛdi no
sɛ ɛsɛ ayi bebre kakora bae no ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ deɛ nam so ma ɔpamboɔ kra se no no ne yere ɔfa no wɔ hɔ no ɔdi ɔbaa no ɔdi ne yere
mese
ɔkae no
ɔsɛ ne to so na ɔbɛdi ɔpamboɔ akyi ɔbɛdi no na dɔkta na yɛnim sɛ ɛdwono ɛfu nyansane tirim but for the first time mahu sɛ dwono fo kyimifoɔ tirim ayɛ ɔpamboɔ sɛ bɛmɔ pa tumi to ɔba ho to ɔba dɔkta me sɛ mewerɛ ho meyɛ videos
meɔnyɛ sɔfo
chief no sɔfo wodi asawo na prayer camp wɔ sɔfo bi
ɛ hotel na ɛwɔ ɔmo hɔ na yɛse wɔ ne ɔma kɔdi twa a hotel no ade koraa frɛ me nɛ ɔsɛ ɔmo de ka wɔ hɔ ɔmaa no neɛ wɔwo de kɔ ɔmo di na ɔmo paale gu hɔ ɔse chief no ɔpamboɔ ɔde twɛ ka maame no frɛ me
apea kɔdii bi wɔ hɔ
ɛwɔ saa
hotel na
wo maame frɛ me nɛ
ɛna apea gya aka wɔ hɔ ɛna hotel wura no frɛ ɔpamboɔ mu sɛ apea bɛɛsi wɔ anti ma metwa nti chief no kɔɛ no sɛ wɔkɔtua ka no ɔtua mi ɛ na gyame sɛ sɔfo no aso wɔka da daa ne ɛsɛ ɔno so
kɔsɛ
wɔkɔ aba wɔama dɛn sɛ ɔtua chief de wia apea deɛ no na gyame sɛ sɔfo no ada no wo so woka da daa no kyɛ sɛ hotel wode ɔmafa no sɛ ɔyɛ ayi ɔmu
customer
na wo chief ɔbi atumi yere wɔba ne ne da wofɔ so no ɛwuroku na wo kam na ɔpamboɔ atena asɛm yi so momuto obo sɛ obi awu so momuhɔ ne moyere nsɛayɛ moyere kɔ ne ɔmo sra pɔkrase na nso ɔbra sɔfo maamefoɔ mɔ
na wobaɛ wote ha face to face
dɔta
hwɛ sɛ ne ɔmeteɛ
ɔno wɔ baako okosim a ɛmi sɛ wo mu kura a wo kɔfrɛ n'anyi na yere nkɔ hɔ ɛna ɔno so nsi fam
ansɛ afɔ mo yɛ dede
ɔno so nsi fam ɛma ɛna sɛ nkɔdi ne yere nti ne yere no mfeɛ dumu kora kaɛ no ɛmi sɛ woante ne yie ɛboro mfeɛ dumu ɔne ne yere
ɔbaa no ne bɔ ma
mayɛs ne last bɔn wɔmfa ne wɔnka ne yere biom
ɔnsɛ ne last bɔn ne kɔ 12 years
na ma nkoradiedeɛ ɛnkoradie Confirm one who says, what to me, the open beer because Sabia's only soon. I'm behind him up, what to me, the soft crutch or pambo.
Oh,
mammy. And near my son, local champion, it took my local champion. Now, also, soft. Now, say, I don't know what Casa Cassandy. The way I make I
know.
No, Casa said, about phone, let you fuck up about phone. Or Casa was Jesus Christ. That be a rather say. Satim did you and Kanisa?
I can't chuffle
or cabitual Solomon. Babu is where we are to point to it so much to be given about when
we have a problem. Yes, of
course. Well, yeah, I was not allowed to see a cassette or barn and rather see on Castle Baba. And in a similar dash of the art. Now, when we are going to put our friend and our noise up over to
Paul and a fashion. We are going to put our cash in by
half the
law. Sweet mercy. Hey, I chief master. One of my chief was so ma.
Retain in my heat is a jacobona. I don't know much because I'm sure it is a chief one.
I don't know what's my mammy.
The box and the 12 50 crana. The chief will wear finna one that day. No, as I walk at himself on personal and a mammy crammy chasso. And I make Kai chief say, said the wear finna one. And all who mean me mercy, ya, all Kai sat down on the bass or one of them. No, I will fight on a good rubber. And the upper time up for 2 million, 5 million time len. Chief of a chair, none of the washroom. Same pay. Quite chief, love all the satire, so you, and a wood chief, all the premier
demand.
I'm a child because only a newcomer, done a fair jam a corner, but here a girl who make a baby assa. Say, I'm a chief for a topon or equal Siano. Now, what chief for arm? Chief, why would you get it? Chief is a dog for the cow, what's a bureau? Say, I class a dog for your chief with the cow one. But my father, Madame gave your father half or half class, it didn't me bar, get no masses here. He said, "Gani do wa wali inti na wa na kofasa maba." Me meti madavu afkasi gebi na sapo di no.
Okay.
Madavu
afkasi no di o di e sa.
Tell your mommy.
Hey,
Gani, you was from a cancer. At our phone di ma office ya. Na Gani afuvi efi se bi amesi mebwa.
Who knew the one?
Akonyani se na omo jama inti akonyano esa yampa. Where they are not pressing me, who are crying? No, good.
Oh, one thing.
Ah, I don't want to run. Ah, my what's wrong? What's your task? I got some never go by myself. But once I win, that's what plus will be what's all dying. And man is to be said, oh, my genitin, so for good, not of us, we must win.
So many are what we are also for.
Ma, Mr. Pump was an issue now, or see a beer cock, a beer one. A do down more best than I say, I'm not trying a cock, which that's rubber. No, a quantum, and Colladi and our came.
Yes,
men say, or Pump was in the bois, a Colladi and Colambo Jano, was only where the money be so sweet. I sound a professor, I know. I'm going to go to the house. 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 I'm going Chief Ukraine, we are not born. What you need to do is not last of all, I don't mind and you are not in this room. Somebody messing up, and then I may have who. The country was just a auto panocra, where the DNA. Whenever you what's up, panocra? I don't know, you don't call DNA. I'm not from my wanted that I'm out of the team, so I'm a civil panel and audio. May you need dinner honor? May you? And then I'll probably wait enough, so for money, maybe this was what I said. I'm not
a good enough,
you know.
Near two thousand.
Okay,
white one. Saturday morning chain. Now, me Tivia Saint, and I'm going to my street in this
one. Okay.
And now, Mamma's for family, Papa. To Samuel, Papa. And now, the cross of Quan and the Cove Bill. That was my first day of German number.
Okay.
Then I told her, why am I, Mammy? Now, I don't know, none of you, a drama, come on, Mamma, maybe me, dear.
So, I mean, I was sitting in the
house. A drama, come on.
So for Penino or Nini, or the Assalin Palano, I am not the only one who sued this of
my brother, who are blunt with Ginasu, or media, or the Robert Show.
I want
to watch some of the beer or class shop. The more someone was so long, class shop or so impressive. So I was also in part, just a
asemono na wo baby sase opambo ebia na opambo mpowa no ti opambo mpowa ni just 20 second dia ko fa nsemi twetwemotwemu bae no ti san semi be 20 seconds na hwese odifo osofo pani sofo anyame afro as a senior pastor nsemi as a sebe free nenum ana Mijiri ye se bebre na wate. Bebre ye ena wate. Se un subscriber, he sobe subscriber Oduman Kuma TV. Na wa share, na wa like. Obi biya wa platform usubi ya nyami nshira wo. Utiye yansu wa mwari sobe subscriber. Enwa na Oduman Kuma ye kase. E kwanya wa pambo wo. E faso. E wase wa pambo wo be pa gana fu nina acho. Gana fu ma. Onwa kase firu wa basi. Yeah, when you want simple or so, we'll be by your dear said, but so walk aside. You have to make sure say, Uber corner, Adiano, corner in personal. Sorry, I say, but you forget it, Abuana Cassiana Grand Film. But Obasi, baby, I acquire bunko to be. Ha, when him and Simon of any shall see me be will run semi. I don't know. I was so pambo. eba be pacho. Pa Ghana fo nyina acho. Ghana fo ma nyina acho. Ahima e mu ahima, ane ye bisa senti ahima no so mo wahe. E ma na beduko bi, anoko pa ye na mo ba ne so attack no. Ene Ghana fo ma no omo wahe. So monte ni opambo ye ka. Na monte opambo ano asem. Wei ni ade a me ka kire obi biala wuti me ne se. Adofonom mo maye maye ni na ho. If you say trust some crack can say was say hwe won su ene wo ban so dia che dwia na ba no ene ye di be hu dwia ko menyi ni say menyi ni o menyi ni say ye kan say se be ka fra che o enti wa be sori afru kete so afri oba achi na se komea se kamea se wo koko disturb obi yire nso a wo da na chi eno de nokre senior pastor yesu so so Muntie minsam ne pa yi. Afen ye toso bi mu. Eye ne nkwala na kwala no so andi no ye wie ne yabansam so. Andi no a waba bontene mo waya de akwaaba. Na de ba kwa onipa bia nhye ne so ne se. De bia ye kan ye se. Sa akwala bia ra efiri pani bia ase. Eba na for start se wo expose pani no a. A woni na tena pani enanante pani. Sa kwala no moma yenye very careful moma yenhwe ni ye because wakusu adwuma papa na dia ba ye nsem a wokan bia ni hosa sebeka frache o ye wo obi ye ye ni odoma koma ye ni obi Ghana man ni ho e ye bichin wono ne ne papa no so wote ase ba ye bisa se entimre santin a wono ne nante ye no na wanim nyina ekoso no koso an nante ye kopem se ensem ibesi wo montem ana e mande firi o Muntie nsem ni pa yo. Samre ni nyina mu no. Wunya adaji nya botare ne nante ye because na de obedi nti yate ase. Ensem ni nyina mu no. Wunya adaji ne nante ye. Eno na ye ka adofo mu bi ni muntie ase. Esai. Enipa bi asanso moma ye nye very careful. Wo wo ba unche ye very careful. De one nante ye mfie mie nu mfie mie nsam fie nan kora no. Eno de adi ni. Na nyankopon bo ane tenkom a afi mu ntwen yen echina ye de nsem ne mu ditodito ye de nokre ene akware ene ede bebre mu ama wo bibiala otie yen no so no wo hu ba bia nsem na fa ene na fa nyina akọ wo nyankopon twedi ampan mu obibiala wakọ opambu okrom akwakọje abua mu nsuru me pacho so no bi a share video man kan nsa She audio yesre wa man nka nsa ma programming kan nsa obi bia wa kwada kwa yi adoma sola hene makoko ben Ebenezer Miracle Church sedin obi bia wa kwada no mo pacho woni mu na she ne nka nsa nyankopon bo wa kena ye beba na fi ye de nsemu ditodito ye de abrem ye do obi bia se ese ye tekoye no soro mo twen ye da masi